Engero zituyigiriza ebintu bingi naddala eri gwe ayagala okumanya n'okugonjoka. Nkwaniriza wano ku Buganda Ekkula.
Olugero lwa leero lugamba, babola mwavu, omugagga tatera kuboolebwa mu kika olw'ebintu bye byawa ab'ekika.
Olwo lwe lubadde olugero lwaffe olw'olunaku olwaleero. Subscribing ka video kano kagabaneko ne mukwano gwo awangaale ayise abasajja Kabaka.